Hi there, Sanbunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uvelile kunompumelelo. Yini manje esenjikelana? Abanye bathi hawo. Uthumile ithwakhe kutholile. Lwabise usebenzele kanzima ngapha ku social media. Ubese ebamema ngamakhadi kamembeso. Esinawo umembeso wakhe. Ebhala ukuthi ngempela uyambeswa sekuyinto nje ecishe efane nomshado. Nase sixekile ukuthi uSpindi usucela isihlobo esihle. Ayivelanga ke leyo phathi ukuthi uSpindi ucela isihlobo esihle. Sibonile wafika kanompumelelo washo ukuthi njengoba kukhona wafike wakubamba useyalungisa ke lelo phutha elenzeka. Ufuna ukuthi ke engahambe. Engakhulunywa kabi ngoba kuzosuke kuthiwe mhlambe akathembekile ngenxa yokuthi kunompumelelo akasekho kule vision yakhe. Wavela ke nonompumelelo hawo amxegeni kuntombazane. Ngiyabona njalo nina niswe nihlaselwe umoya omubi naye besiza ngoba phela la makuvela i-TV show kunebusiness. Ngeke sazi ukuthi okubekwe etafuleni uMzansi Magic kungakanani ukuthi uMzansi Magic mhlawumbe uthi ngendlela yama-views sicela abe mangaka ukuze sizonikhokhela imali engaka. Manje bonke ababa yingxenye banaye banaleyo nto ukuthi fanele besize kuhambe kahle nama-views konke ukuze nemali ibe yinhle ibanelise. Sibona ukuthi nayo benza khona lokho ke ukuthi ke abasizi laphaya kuvela ukuthi uyeza singazi ukuthi uza kanjani sidideke ngoba nakho sibukile inkinga ke makwi reality show. Angifuni uqhamamanga mina ngiyaboreka ngoba kwi reality show akufani no akufani nalabo abavela kobani uzalo oskim sami ngoba vele siyazi ukuthi bayalingisa baya ekta laphaya silindele vele ukuthi hawu isontelo ngesontelo zayo isikimi sami fanele shise. Manje ke TV show usilandele ukuthi wena uphila kanjani masulobo uba nehaba kakhulu usesiphakamisa amaphaphu siyawehlisa siyababaza yabo kuyengabi mnandi kodwa ke ibhizinisi egcineni kwakho konke naye kusisi Nompumelelo bebasiza kuyibhizinisi indaba yakhe icacile yena noSibindi abasekhonda wonye. USibindi ufike wakhuluma nomndeni wakhe. Asazi ukuthi uLwandle ubesehlekani. Bathini nabomama sebebona uLwandle ehleka ngoba phela uthe yena uLwandle. Nangu sekuyohlekayo. Ngiyabonga guys nge-support. Thank you. Bye.